Yes, Ikwala Kruger National Park. Minjani Manum Fundisi. Epuki Maram Twalela Sishne.
Epukele Minjani.
Metitwa njani loko mirila Kruger National Park. Un interview.
Ndita kahle ngoku.
Sasibona mpiza za murini shine.
Okay.
Ah, yes, Sishne minga vula yini. Ka lava vengele ku mboneni kwala vanga kona. Minga va navelela yini.
Navelela sweta dilea kahle na siku ra kahle eka ni va byela ku kumeka munhu a ri kona namuntlha i ku rhandziwa
okay
hosi Xikwembu
mani kumela ku i ku rhandziwa hi mina ni ku mbula n'wina swa hosi Xikwembu a swi tiva mara ni a mi fane mi mbula wunyana swin'wana
ni vula ku kumeka munhu a ka vona siku ra namuntlha ni hosi ngori
Okay, I guess that's the name.
Yeah, no, it is something I get.
Eh, okay, hola, hola.
Ah, no, I'm married.
Oh, I go. Eh, I'm a queen. Eh, hola, hola. Ah, okay, banana.